Ndasubiye kubaha ikaze bakunzi mwese ba televiziyo Renaissance namwe banyanyi b'amakuru tubashikiriza uno mwanya w'amakuru muri mu Kirundi twabateguriye nayo tujya tuyahere kuri zimwe ngonkuru ziyagize leta y'u Burundi irabandanya ihakana ibiri mu irere si ikinyamakuru BBC cyashize ahabona kubijanye n'ibibanza bikorerwa mu bikorwa byo guhonyanga gatega kazi na muntu inyuma y'ivyashikirijwe n'umushikiriza amanza mukuru wa Republika umushikiranganje w'imigenderanire yaramagaye ku munsi wa kane abaserukira ibihugu byabo mu Burundi ngo bishikire ahari iyo nzu ivugwa ishyirahamwe yitaho agateka kazi na muntu nakabafunzwe APRODH bavuga ko umushikiriza amanza mukuru atarakwiye guta umwanya abihakana kuko bizwi kuva kera ko bene ayo mazu ahari inyishu y'umukuru w'igihugu yorika guta Museveni aherutse guha Petero Nkurunziza kuvyo yari yamusavye kubijanye n'inama itegekanijwe y'abakuru b'ibihugu ba kano karere ngo yerekana uko amakungu atanguye kubona neza ko Petero Nkurunziza n'abayoboke biwe badashaka ineza Barundi eka na karere uwo mwibozi kwagizwe n'urunani rw'abatavuga rumwe na leta SNRD murabikurikira hakujya yamazi naho amamashine yo gutora 8000 amasandugu y'amatora utuzu to kwihereramwo n'ibindi bikoresho byarahiye biratukombera bivuye ku muriro wadutse mu bubiko bukuru bw'ibikoresho by'umugwi ujeje gutunganya amatora mu gihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo ikinshasa hari mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu amakuru twabategure saa gusa mukanya n'amakuru mwidonito ndasubiye kubaha ikaze murano makuru leta y'u Burundi irabandanya ihakana ibiri mu irere si ikinyamakuru BBC yashize ahabona kubijanye n'ibibanza bikorerwa mu bikorwa byo guhonyanga gateka kazi na muntu inyuma y'ivyashikirijwe n'umushikiriza amanza mukuru wa Republika umushikiranganje w'imigenderanire yarahamagaye ku munsi wa kane abaserukira ibihugu byabo mu Burundi ngo bishikire ahari iyo nzu ivugwa aho naho akaba ari muri zone ya Kinindo mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura aho icyo kinyamakuru BBC cerekanye inzu yoba yakorerwamo ubwicanyi aho iyo reresi yerekana amaraso yatemba mu muserege ava muri iyo nzu leta ikaba yerekanye umugabo yari ari mu idini rya Islamu umubanyi waho hantu yemeza imbere y'abamenyeshamakuru n'abaserukira ibihugu byabo kwayo maraso yavuye ku mpene yari yabaze ico gihe tumukurikire
jewe hari umunsi mukuru w'irayidi none twe mu munsi w'irayidi twamatubaga impene tukagaburira abantu natwe tugasangira n'abagenzi none uwo munsi twabaze impene zitandatu n'imvura yari kwiragwa kandi aha yikanevu iva hari iwanje ku nzu ya gatatu vuye ngaha hanyuma amazi akamanukira ngaha kuko hajya n'ahantu dufise ho gucisha amazi none amaraso araza y'impene n'imvura yari kwiragwa bacisha ngaha hanyuma ababibonye nibo bavuze ko babaza abantu ariko umuntu yiyumvira nta muntu yobaga umuntu hanyuma akareka n'amaraso agatemba ashatse kumubaga araba naho amaraso ayazika ariko ayo yari amaraso y'impene ababibonye niho baciye bavuga ko ari amaraso y'abantu ariko ni amaraso y'impene
kuri ubwo busho rero butazwi mu Burundi ari naho hicigwa abantu no guhotera cyane cyane abatavuga rumwe na leta bigozwe n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza Petero Karaveri mboni marongo y'ishyirahamwe yita agateka kazi na muntu nakabafunzwe APRODH avuga ko umushikiriza amanza mukuru adakwiye guta umwanya abihakana kuko bizwi kuva kera ko bene ayo mazu ahari Petero Karaveri mboni ma yemeza ko yigeze no kuvuga inzu yo mu Kinama igitega imuramvya n'ahandi akaba yarigeze no gutsinda urubanza igihe yitwarirwa n'utwara iperereza aho mu Kinama na mustaneri inyuma yaho umucamanza agiriye amatohoza kurikira
mushikiriza amanza kigenza Republika kuri jareresi yasonya bisi mu Kinindo avuga yuko ngo atabusho unyegeje buhari nukuri bumushikiriza amanza kigenza Republika yarakwiye kwigenga ubuntu akakurikiza amategeko akavuga ko ibintu biri ubwo busho twebwe twabonye kuva kera aha ndabibutse yuko hari agasho inzu bari bagize ibohero mu Kinama jewe nayivuze mbere baca hanyuma ku muri pakeje nayo kujya pere barambaza na mustanteri wa komine Kinama aranyitwarira twaradokimanasiyo mu Kinama aranyitwarira hanyuma mugabo wamajija yarabye dosiye atoza ibyo bigasanga nibyo jewe ntacyo bangize hanyuma muribuka igitega hari hagashoka ari kumasangangira akoni cyari kazi n'amategeko murazi yuko mu batwaza iperereza muhiri wabo bahagira ubusho beno n'umushyikiriza mpande genzi wa Repubulika yovuga yuko naho wowe uri umupolisi ufise uburenganzira bwo gupfungira umuntu iwawe muhira ibyo rero ni ukuri byarabaye mwabyumvise murambya ubusho rero butazwi burahari kandi ni bwinshi mu gihugu kwibonera kure byagufatira gupfunga mutazagufunga gupfunga ni ukuvuga yuko ata amategeko akihari ategeka kubahirizwa niwo mushyikiriza manda nyenye none ntakiyubahiriza gutwara abantu ngo baje kuraba mega naho hoba haragasho kujya utumira abantu baje kuraba hariho ibyahabereye ubanza kwakura mbere ntirange ugasiga twebwe tukigendera ubusho twagenda tutababwiye niho gituma twabona ibintu byinshi none nk'ibyo byaciye imyaka ingahe waba kibona iki ubwo iyo ndakwimenya amaso ngo nimuge kuraba ngo ibyo bintu byabereye ngaho ibyo ni ibintu byumvikana ni ukwikurayo
muyavugwa muri politike naho inyuma y'igishumu mukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni aherutse guha Petero Nkurunziza kuvyo yari yamusavye kujanye n'inama itekanijwe y'abakuru b'ibihugu ba kano karere batari bake baza batanga kugira ico babivuga ko murande rwatavuga rumwe na leta Senarede babona ko amakungu atanguye kubona neza ko Petero Nkurunziza n'abayoboke biwe badashakira neza abarundi kana karere kose Onezime Nduwimana avugira Ugo Runani asaba abakuru b'ibihugu ba kano karere kutagarukirizaho nyabuna ba mugondoze kugira yumve biciye mu nzira zose zishoboka ko intambara atari yo nzira y'umuti w'ibibazo by'u Burundi tumukurikire nawe nyene yakuye ku murongo wa telefone
kubona perezida Yoweri Kaguta Museveni arongoye igihugu cya Uganda akaba ariwe mbere arongoye akarere k'ibihugu byo mu buseruko muri kino kiringo yishura Nkurunziza kujya kugeza naho afata umwanya nk'uko umenga ariko aramwigisha akongera akamwibutsa akahise ku Burundi ndetse akanamwibutsa n'akahise kiwe nyene we ubwiwe n'umugambo CNDD-FDD biraboneka ko abantu batanguye kurambirwa nuko Nkurunziza ari kararenga akarimbi twoce dutangura ko abantu babona ko Nkurunziza inyifato yiwe yuzuye akagaye n'akagagazo batobandanya kuyihanganira batamubwije ukuri igisigaye nuko akarere kareka katabigumiza ngaho kabandanya kuneza yabatuye muri kano karere no kuneza y'abarundi bose bakabandanya bakamufatira ibihano ni kuvuga nk'ibijanye nk'ambaro gukubidandazwa bidakenewe kuvuga bijya byo kwinezereza hamwe n'ibigwanisho kubafatira amatungo no kubabuza kwiyerereza muri bino bihugu byo mu karere mbere bakamwihaniza kutazosubira na rimwe kugomba guca mu migwi ibihugu bya kano karere ngo langwe ngo data ngo Rwanda ni rubi ngo Tanzania ni nziza ngo Kenya ngo yari nziza ngo hagwaye ngo ishyirahamwe ryayo ry'indege Kenya Airways ngo ko ryubaririmwo imitahe y'abazungu n'ibindi bifatiye ku bubeshi n'umutima wa gateranya no gusombora ingwano kuko bujya no mu kirundi bavuga bati hakubana n'umubeshi ubana n'umurozi ikindi bakwiye kumwihaniza bagasubira ni nk'ibi byo kutitaba inama ngo inama y'akarere ngo bikunde babure abayitavye abanyakubahwa bashoboye gufata umwanya wabo bakitaba iyo nama ntibashobore gufata ingingo zozanira ineza abanyagihugu babo bari mu bihugu byacu ko ari bitandatu kubera akagagazo k'umuntu umwe bakwiye kumwihaniza ntazasubire ntage n'undi azosubira kurota yifata gutyo
amakuru twabategura abandanya mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda hariko haba inama y'igihugu y'imishyikirano ku nshuro ya 16 umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame akaba asanzwe anarongoye umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu birori byo kugurura iyo nama yamenyesheje ko ibyo abanyafrika bahuriye ko ari byinshi gusumba ibatandukanya gucyo ngo bakwiye kunoganza uguhanahana ibidandazwa no gufashanya. Denis Ikengurukiye arabigaruka ko
inama y'igihugu y'umushikirano mu Rwanda ni ibiganiro biba ku rwego rw'igihugu birongowe n'umukuru w'igihugu gihuza abanyarwanda kugira ngo barabire hamwe uko igihugu gihagaze muri uyu mwaka n'icyokogwa ngo gikomeze gutera imbere. Uyu mwaka ico kiganiro kigiye kumara iminsi ibiri citabiriwe n'abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda barenga ibihumbi bibiri. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yuguruza ibyo birori yavuze ko u Rwanda rumaze kugera kuri byinshi ariko ngo hari bikwiye gukogwa kugira ngo igihugu kibandanye gutera imbere.
Dukomeje kugera kuri byinshi kandi birambye. Ariko kandi ibyo tumaze kunyuramo bitwereka ko dufite imbaraga n'ubushobozi n'ubushake bwo kongera ibyo dukora no kwihutisha amajyambere y'igihugu cyacu dushaka.
Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ari wasanzwe narongoye umujyango w'ubumwe bwa Afrika yanagarutse kuguhanahana ibidandazwa hamwe n'imigenderanire y'abagize umugabane wa Afrika aho yavuze ko ikwiye gukomezwa.
Imikoranire myiza y'ibihugu mu karere kubana imibanire yacu ngo ndavuga guhahirana kugenderana byose bikunde niko bikwiye. Abanyafurika urebye ni umuryango umwe, turi bamwe, dufite byinshi duhuriyeho kurusha ibidutanye.
Uwo mubonano ariko ngo ukwiye kumvikanwa ko na bose na cyane cyane ku byerekeye umutekano.
Twese tugomba kuba tuvuga rumwe, tugomba kuba tunakora bimwe, kuko buri wese muri regional integration ni give and take, guhahirana nicyo bivuze. Ariko cyane cyane umutekano, umutekano ntawo jyaho ngo wemerere ibikorwa bihungabanya umutekano w'abandi bishingire ku butaka bwawe cyangwa ku bikorwa byawe ukoresheje ubusugire bw'igihugu cyawe nyine kugira ngo uhungabanye ubw'abandi. Ubwo ntabwo ari regional integration, ntabwo ari imibanire.
Muri iyo nama kandi abanyagihugu bo mu bice bitandukanye by'igihugu babajije ibibazo biciye mu buhinga bwa none ndetse banahabwa inyishu n'abari mu nzego zitandukanye z'igihugu bahagarariye. Icyo kiganiro kiba uko umwaka utashe, kikaba cyatanguye kuva mu mwaka w'2023. Igiheruka cyafatiwemo ingingo zigera ku 8. Umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda akaba yamenyesheje ko ibice 80% bamaze kubishikako.
Arakoze Deni Ndayikengurukiye. Amamashini yo gutora 8,000 n'amasandugu y'amatora, utuzu two kwihereramwo mu gutora, ivyuma bikwega umushwarara w'izuba byarahiye biratokombera bivuye ku muriro wadutse mu bubiko bukuru bw'ibikoresho by'umugwi ujeje gutunga amatora mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byabereye i Kinshasa mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Ivyo bikaba byabaye mu gihe amatora asigaje iminsi 10 gusa muri ico gihugu. Idonido na mugenzi wacu Thierry Bigirindavye.
Corneille Nanga arongoye mu gihugu wigenga ujeje gutegura amatora mu gihugu cha Republika ya Demokarasi ya Kongo, mu kiganiro yahaye abanditsi n'amenyesha makuru ku wa kane, yamenyesheje ko hadutse umuriro mu bubiko bukuru bw'uwo mugwa arongoye buri mu gisagara cha Kinshasa. Muri ubwo bubiko harimo ibikoresho by'uwo mugwi ujeje gutegura amatora bigizwe n'amasanduku yo gutoreramwo, utuzu tugenewe gutoreramwo wihereye, amabateri, ivyuma bikwega imishwarara y'izuba, hamwe n'aya mashini yo gutora azayaremejwe n'uwo mugwi ko ari yazokoreshwa mu matora, ariko akaba yari yamiriye ishikirijwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi na cyane cyane urunanira muka ruserukiye muri ayo matora na Martin Fayulu warongoye umugwi tegura amatora nta na kimwe yavuze ku nkwikizi z'uwo muriro kukunge na matora azobandanya yijeje abanyekongo ku uwo mugwi arongoye uri kurakora ibishoboka byose ngo amatora abandanye neza ariko ntiyigeze adondagura ibyo bariko barakora nta na kimwe yavuze ku igenekerezo ry'amatora ryari risanzwe riri ku igenekerezo rya 2023 kigarama nimba rizokunguruzwa canke ari ntabanduka ubwo bubiko bwari mwivyo bikoresho vy'uwo mugwi je gutegura amatora bwari kwibarabara gyitiriwe ho commandement muri commune yitwa Gombe imwe mu makomine arimo umutekano kurusha yandi aho mu gisagara ca Kinshasa umuriro wadukiye rimwe mu bice bibiri mu masaha 8 y'irijoro ry'ubuca ryo kuri uwa gatatu rishira kuwa kane ibyatumye hikekwa ko bo barabagezi ba nabi baturiye imyiyamamazo isanzwe ikirabera muri ico gihugu ca Republika ya Demokrasi ya Kongo yibonekezamwo ubwicanyi n'imvururu nyinshi muri iyi minsi amakoraniro y'abanywanyi burunanira muka ruhagarariwe na Martin Fayulu yarahungabanijwe cyane n'igipolisi hamwe n'abashigikiye umugambo uri ku butegetsi mu gisagara ca Kindu Irubumbashi hamwe no mu gisagara ca Kalemi kuri uwa gatatu abantu bashaka kuri batatu barishwe abandi benshi barakomereka mu gihe abapolisi bashwiragiza bakoresheje igikenye abanywanyi bari baje gusanganira Martin Fayulu mu gihe yaramutse agendera igisagara ca Kalemi ku mugwa mukuru w'intara ya Tanganyika ibyo byabaye mu gihe mu gisagara ca Rumbashi naho kuri uwa kabiri abanywanyi babiri bugorona nyene bari bahitanywe n'amasasi y'abapolisi aho bari baramutse baza gutana mu mitwe n'abo banywanyi kuri uw'Imana Martin Fayulu byaranse ko ashika mu gisagara ca Kindu kiri mu buraruko gishira ubuseruko kubera abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi bazibiye abanywanyi biwe mu minsi 10 iri imbere no kuvuga ku igenekerezo rya 2023 kigarama abanyekongo bazokwitaba amatora yo gusubiriza umukuru w'igihugu Joseph Kabila Kabange aramutse ico gihugu ca Republika ya Demokrasi ya Kongo kuva se wiwe Laurent Désiré Kabila agandaguye ku 16/0 umwaka w'2021
Thierry Bigirindavi arakenuye ni hano rero cyose zera makuru tugutura bashikiza ariko nabashimire mwese mwadukurikiye naho butaha.